see straight quick questions zethu ne amaqhalo nezaci ngesixhosa ne uzonenza lesivakalisi ne segama enzothi ndikunikelona ne ikati
leleziko
ikati teni
leleziko
oh okay isisila senguku
sinkulu
okay inyati
buzo wabaphambili
okay igqabi
liwe emthini
aniva
liwe emthini
alright masiqale kweli igama lithi ikati
eziko
aniva
eziko
okay isisila senguku isisila senguku
wow iqhawukile
okay inyati
yo inyati yo imnyama
imbila
inintsi
isandla
sincinci
igqabi
alesinda umthe wayo
anguva
alesinda umthe wayo
oh okay imfene
ngumntu
oh okay intaka
ipapa emavini